sisa kwanda ni sota ino ya Zanyengo mvula ya mpamvu kwambiri inauka madera mbiri ah kuno kwatu kuti kuti mauri ndi foroka kuntaja inakuwa na mulingo wa milimita 298 imene mvula ya mpamvu kwambiri kumulanjeso inagoshuruka kumpemba kuzomba kumanso kumankibe ndi kulilongwe mvula yochuluka chomwecho inagwanso madena monga bwala ndege la mzuzu kutuchila kuzomba eneso ku Kanyengo Tobacco Control Commission kucholo komanso ku Salima mvula yochuluka chomwechi inalimbikisa sofika kwa manzi kumulanje komanso madena monga kuchiko cha nsinje washire kwa nyimbe zambiri zinaoneka kuti zili manzi makina ojambla mitambo akuonesa mitambo ya mvula yochuluka yokungana kuno kwathu komanso madera ozungulira dziko lino mitambo iyi kubwera chomwecho kamba ka nkhumano ya mphepo za mitundu iwiri mphepo ina yofunda yosakhazikika yochokera ku Congo komanso ina yochokera ku dalampo ya pepuka lomwe li kufupi ndi dziko la Mozambique izilimbikisa mvula ya mphamvu kwambiri masiku awiri akuzawa usiku uno mvula ikhala ikugwa madera ambiri akuno kwathu komano ya ziphalwali ikhala ikugwa madera mphepo imwe cha Malawi komanso a mchiku cha mtsinje wa Shire ndinso madera okwera a mchigawo chakumwera tikamasuka mamba ndikusha kusakhala kuzizira pang'ono mu mzinda wa mzuzu ndi madera ena okwera akumpoto makuzafunda kuchiku cha mtsinje wa Shire mvula ya nano izakhala konso mama madera ambiri akuno kwathu ndipo aziphalwali izashuluka madera akumwera kusakhala kutentha mama sana ndipo madzigiri angafike cha ma 37 madera amphero mwana cha Malawi monga kumangochi komanso kusalima kuzatentha kwambiri madera amchiku cha mtsinje wa Shire ndipo mvula yoshuluka izakhala sekugwa mama sana madera ambiri akuno kwathu ndipo madera ambiri amchigawo cha kumwera izagwa yoshuluka nyunge mtundu ipitirati kuno kwathu mpaka na nkuja uno kutele kuti mvulo shuka shomwesho iza gwanso kumalaka kumanso ndi madera ena monga kwa shenda usiku ndi madigeza fika shama mathate kumanso mathate 3 kwa shenda usiku uko paka ibano Zanyengo nisomwezo mwako manose usiku wabwino
as you have just seen climate change will increasingly affect our day-to-day weather but we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heat waves, droughts. We need to minimize these negative impacts, and the best way to do that is